la de ko paso kanu mi horonya ye nimiku mi banya okamu sinanya Bravo Brahma Kabara e Barafiri Fana e ni Bravo Brahma Tlala Kabara Lala Bravo Brahma Baka Barado Firi Guni Bravo Brahma Tlala Kabara Lala Bravo Brahma Baka Brahma Ufache
Bravo Brahma Yaka Brahma Ufache Bravo Brahma Yaka Brahma Ufache Bravo Brahma Yaka Brahma Ufache Bravo Brahma Yaka Brahma Ufache
Thank you.
Bara ye bara dila ye, Brafo Brama ka bara ye bara feere fana ye. Ni Brafo Brama tilala ka bara dilala, Brafo Brama ba ka bara dɔ feere. Ni Brafo Brama tilala ka bara dilala.